Masenze umzekelo apho khona sikwazi udibanisa ii-polynomials ezizi-multivariables. Multivariables item u-x uzawuphindaphinda nakunye no-y. Sino-4x squared y, thabatha 3x squared, thabatha 2y. Yonke laa nto kwi-parenthesis plus xy, 8xy, thabatha 3x squared plus 2x squared y plus 4. Parenthesis. Into esizayiqaphela ke apha abantu bakuthi sinee-polynomials ezimbini esizafuna uzidibanisa. Ii-parenthesis esizifakileyo phayana azenzi mahluko kwi-order of operations ethu. Sizazisusa masizibhale kutsha. Sino-4x squared y thabatha 3x squared thabatha 2y. Sibe no-8xy thabatha 3x squared plus 2x squared y plus 4. Into esizayenza elandelayo ke sizawudibanisa ii-like terms zethu. Sizawuqala siqaphele item yokuqala eno-x squared y. Eyokuqala item iyawangwani ngu-4x squared y. Banyaqaphela ke phaa bantu bokuthi ikhona na enye item eno-x squared y? Ewe, ikhona. Nanzi apha ekugqibeleni ngu-2x squared y. 2x squared y. Buyaqaphela ke zizo ii-2 as terms zino-x squared y. Sizawukwazi uzidibanisa ngenxa zizi-like terms ziyafana. Loo nto leyo izasinika impendulo engubani? U-4x squared y plus 2x squared y iyaba ngu-6x squared y. Masiye kwelandelayo ke item eno-x squared. Xa siqaphela phayana sino-negative 3x squared. Negative 3x squared. Elandile item efana nayo iyaba ngubani? Ngomnye u-negative 3x squared. Nanke, u-negative 3x squared thabatha 3x squared. Akazusinika u-0 bantu bakuthi. Uzasinika bani? Impendulo engu-negative 6x squared. Masibhale, negative 6x squared. Not u-0. Nayo, sizawukhangela item eno-y to the power 1. Sino-negative 2y to the power 1. Ikhona ke enye item, I'm. Sino-8xy kunye no-4. Ayikho ke enye item ephindaphindene eno-y to the power 1. Sizawubhala u-negative 2y njengobunjalo. Siye kweyesine item eno-xy. Sino-8xy. Ayikho ke enye, simbhale u-8xy njalo. 8xy. Eyokugqibela item yethu iyaba ngulafo ke. Akekho omnye sizambhala nje minjalo 4. Nantso ke impendulo yethu eyenze lula. Mandiyifake kwibhokisi. U-6x squared y thabatha 6x squared thabatha 2y plus 8xy plus 4.